Awurade nhyira wo. Mepɛ sɛ wohyɛɛ video no. Na me ne wo hyɛ aseɛ di nkɔmmɔ kakra. Firi sɛ ɛnɛ nneɛma bi a yɛkɔ so nti no ama yɛn mmabunu no yɛntae nyi nkyɛ. Na mmom ɛyɛ nnuro bi a yɛfefa so ɛho. Firi sɛ wohwɛ yɛn Africa, anaasɛ West Africa ha no a, yɛyɛ nkurɔfoɔ bi a yɛsoso na yɛwowa so ɛho. Ɛnti sɛ ɛkɔba sɛ woduru mpɛmpɛnsuo bi na ɔmu duro no ɛyɛ aboro so a, onipa biara mu yɛ duruboro so pa a, ɛma no bɛnya pressure. Yare a ɛfrɛ no BP. Onipa biara ɔmu yɛ duruboro so a, saa yare no na ɛde brɛ wo. Ɛno nti no, ɛho bɛhia sɛ, ɛberɛ a wahu sɛ ɔmu yɛ duro aboro so no, ɛsɛ sɛ wonya natural remedy. Anaasɛ wonya biribi a ɛnyɛ aduro. Na mmom ɛyɛ aduane a wobɛtumi de ako aboa ama ɛyɛ ɔmu duro no atumi aba fam anaa wo so ate. Mɛsrɛ wo sɛ ma ɛmfa video yi mmɔ obi atirim ɔden. Bɔ mmɔden fa sɛnde obi. Na obi nhunu aduro no a ɔrefa no nsunsuansoa a ɛde bɛbrɛ no. Ɛfiri sɛ wafa aduro no mfie bebree ni. Adekyeɛ biara a ɔbɛda a ɔbɛsɔre no, na ne honam yɛ ne ya. Ɛtɔ da a, ɔhonam nyinaa tumi yɛ wo ya. Ɛtɔ da nso a wobɛte sɛ ɔhonam yɛ wo mmerɛ. Ɛtɔ da bi nso wɔ hɔ a wobɛte sɛ wakyi ha. So ɔhu ɔmfin mu de kɔ wakyi no, na ɛhɔ yɛ wo ya. Ne nyinaa no yɛ nsunsuansoɔ baako bi a ɛde brɛ wo. Firi sɛ sɛ wonom aduro a na ɔden sɛ wode pere sɛ ɔso bɛte a, ɛba saa pɛ, ɛde wo kidney ɛna ɛde wɔsɛe yɛ de brɛ no. But ɛsiane sɛ ɛnsɛ sɛ saa deɛ no tumi bɛto wɔ kwan mu na ɛbɛgye wo nkwa firi wo nsam nti, ɛno ɛna Dr. Amankwaa me ne wo mmienu adi nhyiamu sɛ meba abɛkyerɛ wo ama woahunu ɛkwan a wobɛfa so a wobɛtumi lose weight mmere kakraa bi mu wɔ berɛ a ɛmfa nsunsuansoɔ bɔne biara nyɛ dɛn mmerɛ wo. Ɛno nti no sɛ wobɛhwɛ a, ɛyɛ yɛn ankasa yɛ nnuane a yɛdie no, ɛno ɛna mede ba bɛyɛ saa adwuma yi de akyerɛ wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wonya nsunsuansoɔ bɔne biara. Mesrɛ wo na meka akyerɛ wo sɛ Nyame yɛ adom a meme nda biara no mɛtena ase wɔ Temakomti 9 ɛyɛ Cemetery Road ɛde hwɛ onipa biara sɛbe yareɛ adokoro no. Na yɛmfa aduro ɛna ɛde sa yareɛ na mmom yɛde aduane a wo a wodi no ɛno ɛna yɛde sa wo yareɛ de ma wo. Mekae sɛ na wɔtwe yɛtwaa mu yiɛ yi, Nyame adom, onipa bi kɔyareeɛ a stroke kan ne too fam. Nanso Awurade nti aduane a yɛdiɛ yi nansa pɛ Onyame nti onipa no afa ne ho wɔ berɛ a yareɛ anim agu aseɛ. Aka ne no na anka yɛka sɛ yareɛ anim agu aseɛ a, na kyerɛ sɛ onipa no awu. But yɛn yɛ berɛ yi so yi deɛ amankwaa pampɛ ba a, yɛka sɛ yareɛ anim agu aseɛ a, na kyerɛ sɛ yareɛ no adwane ama onipa no afa ne ho adi. Awurade nhyira wo wate. Afei hwɛ ɛkwan a yɛbɛfa so ama wo so ate wɔ berɛ a pressure mmɛfa w'adamfoɔ. Bra na yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ. Wobɛfa ɛyɛ wankaa so ɛho. Abibimaa mu no ɛde yɛfrɛ no ankaadwea. Na kwasi buroni ɛfrɛ no lemon ofa no a wuwie na wafa wakikedro ah obroni fra no ginger mo mesra wuwie a ensensen ena empaipai mu na emum o ba betwitwa sane ya cameraman no de toso e bi a kire ho na wahunu no o ba betwitwa suo mu a kwan ya menam so a metwitwa no no saa kwan na so na abefa na wotwitwa sane e beya a eye ni nsuo no entumi emfiri mu suo mu se ya pepepe eh uwi a mesrew se safagu waade enu mu o silver ketua bi se safagu mu mo wawie no na wakekedro no otwetwa no so nketenkete saa mesrew man jutwa na kase e wai ah nketenkete obetwetwa na nketenkete saa mo ntu wi a na wasesa wakekedro na gun mesrew a eya afa ma ade anase num so ho obenum num a mani ndi bet 6 minutes yeah na into me fry ye within 6 minutes time no mesrew se by that time pega na fasi ja so eja no mani hu ndi only 5 minutes ehu a 5 minutes pe na watu ye mesrew e basa afasi ho mani njo na afi sase ese onno ye na nopa ye na nyumre ba bi akase na kwa kodu no afi e ba abete na ama nia ewo mu a ema wo ye kase e boroso no na nimagu ase ebrade nsira wate ebrade ntuno na nimu nchira wate.